It's under the desk for me. I'm under the desk, you see. Steady good sound,
we get echo.
Steady quality, shit audio. I'm under the desk. Got no mic to speak of, so it's the hard knock row-ee-ho in the wires. Steada my chair, dust and spiders. Steada air, I'm under the desk. Got a feeling I'll never get out of here, and I fear I'll be stuck under for life, as the spare headphones crash down on each ear, and with flaws this audio track is rife. I'm under the desk. I'm under the desk. I'm under the desk. I'm under the desk. Ba ba da ba da ba da 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 da